This is from Bolshawi Beats.
sida isaga soo shaqeeyo aan ka daba tagi waayo waad arkay
Nafsi gay, skatul qado adnayu, Maniga, tempiga, ale, tibucho, sawara.